Yes, I'm it.
Uvyakiriye gute?
Imoto
yara tugiye kuyikira.
Imoto. Uravyumviriye gute boss? Boroherwe bari kuri terrain. Movement nyene ibintu bimere bien.
Wabonye umenga nuwo ibaha bayibona avuga ati rekanda bagire surprise.
Mwari beshi.
Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Abuja TV, the number one channel of this industry, Abuja Flavor. Chakini amakuru chama kibazanira, bishamo vuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukingurikira imana hama dusubira dukingura mugiwe bakunzi ba Abuja TV, bakunzi ba Bude mugani wa babandi. Yes, uno musi rero aho mutubona turi ahantu muri restaurant twagiye nuvuga mu vyerekeye ni surprise bateguriye nuvuga nuvuga umumenyesha makuru wa More Time TV. Yes, aha ndiko mwinekereza ndibwira nuvuga bakunzi ba More Time TV. Yes, n'abakunzi ba Abuja TV wese muri rusange kumbe murata kumenya byinshi mbega I surprise meze gute ibintu meze gute cyane. Yes, kumbere tuzaza kumenya byinshi about your surprise. Yes, kumbere bimeze gute wibaza ko byagenze gute mbega wibaza ko wamuteguriye iki kandi nuvuga yuko umumenyesha makuru na kimwazi baraza kubimenya kumbere reka tuvugane n'abamaze gushika mbega bavyiteguriye gute turindire tumvire ibyo batubwira. Yes, turaza kumenya byinshi muri byo pure nkuko nabibabwiye bakunzi ba More Time TV na bakunzi ba Budget TV baraza kumenya byinshi about your surprise.
Amahoro mtawa
amahoro neza
yazane
yego
uri umukunzi wa More Time
Oya ndo munywanye.
Munywanye?
Eh.
Ndagusaba iki?
Eh.
Kiri bakunzi ba More Time bagire subscribe.
Ngo ni mugire subscribe bakunzi ba More Time TV.
Semeze gute re?
Fresh.
Kazane iki?
Yego.
Ikunda kubona nga waje kuri kinga.
Naje kuvumba.
Vumba.
Yego.
Vumba mu biki mu rubanza rubeze gute?
Umvise ngo hari urubanza ndatsa.
Munyabakire.
Nabonye abantu waje bikore ndabakwirikira. Yego.
Gukina umvise ngo hari ibintu by'amasurprise za kubanga ku mbyo umukimo mu kozi wa More Time.
Ndabyumvise nje tuma naje kuvumba
vyiteguriye gute
fresh none kwari tayari wewe
bose bite bose
ego
witwa gute man
nitwa DJ Happy yes
usho kuramutse abakunzi ba More Time hari
abakunzi ba More Time
turaza kumenya byinshi about ino surprise yes kumbure ni ibintu by'amateka abantu batari bamenyereye yes kumbure turaza kumenya byinshi Chuma Jux, yes, kumbre uramubona umujingu ujya bamwiteguriye. Jux, biraza kugenda neza muri rusange, ibintu bimeze neza cyane, turabona yuko. Yes, kumbre we fiston ageze he? Ageze he? Si ujya mbona hajya ari hasi?
Eee,
nibwo. Atinjira n'uyu mwana.
Arinjiye ubu nyene.
Kiki bayizanye?
Eee, bayizanye ngaha.
Yes, kumbre the big boss, vite boss.
Freshi.
Vyitegure gute boss.
Safi.
Yazane neza ariko.
Eh.
Ni kiki mwamaze kwiza?
Ngingaha.
Yes, kumbre ka turindire none mwamaze kuvugana nabandi n'abanyene n'abandi baza kuza.
Oya, nabandi turindire gusa mu target wacu n'umva yashitse.
None ari arabizi cyanke?
Ari hanze wait.
Kumbre turaza kubibona uko rubaza kubigeza bega wibaza aza kubyakira gute kubwiwe kuri ruhande rw'uyu mbega biza kugenda gute araza kuba supreme gute mbega aza kubyakira gute mu mutima wiwe mbega atafanya ni Natalia atacheka atafanya ni Juma Jux Yes, kumbure bakunzi ba More Time na bakunzi ba Abuja TV murabibona ibintu biteguye neza cyane yes ni surprise nuvuga y'amateka nuvuga biri muri bimwe nuvuga biteze imbere nuvuga mu vyerekeye kurondera amakuru mbega umunyesha makuru aca kura yumva gute vuga ati mbega ndikongura n'abantu bameze gute ndikongura n'abantu banyumvamo mbega bimeze gute yes kumbure aho mubona ngujya yambaye nuvuga ipanaro isa na jaune na gapira karimo utubara twera turarindiriye mbega wibaza ko aza kubyakira gute araza kurira ko tumenyere benshi bamubwire surprise umuntu bamubwire surprise ararira kumbure benshi tumenyereye barira abandi bagatwenga mbega biza kugenda gute wewe umire nyawe witeka turamubona ariko araduga mu escalier ariko umwe n'undi mugenzi wiwe twovuga yuko basangiye akazi muri More Time ariko baraza nta zina kimwe icyateguwe nta na kimwe azi bakunzi ba More Time na bakunzi ba Abuja TV yes kumbure no kubwira ko umutumire ntazi ikintu na kimwe mu byateguwe byose kumbure araje Yes, kumbure ngo uyo mutumire we take a happy birthday to you
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Freeze. Happy birthday to you. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza. Isabukuru nziza, Freeze. Isabukuru nziza. Freeze. Bite Freeze.
Ni sawa.
Biraza neza. Freeze wari usukuje hega Freeze.
Man.
Wari usukuje Freeze.
Uri si fresh.
Ariko ari kwamena uti unaenda wapi?
Umujama rambeshe. Yamereye saa 10. Yamereye saa 10. Ariko arambeshe.
Yakubiye ko mugiye hehe?
Kura mu boss aduhidire na kese.
I'm going to go to the house.
Bon. Nivyagenze gute kwanje? Vyagenze gute? Je nzi ko hari live numunsi. Bon. Nani nzi ko bakola live gusa ya numunsi nzi ko itaba. Ndatangaye kuba uri gahacyo ni cyane.
Nakunti.
Muri aba nta numwe je tuvugana. Tuba dufitanye ama contact.
Oya ndo. Ariko mwari mwabonanye.
Oya nta numwe. Nta numwe.
Yaratiko tufise live.
Yaratiko mfise live. Yes, none fwize novuga ubi inye bibaye nubwa mbere bikubaye ko cyanke he byarimaze kuba.
Jewe mu bisanzwe nahora nkunda guhisha cyane de to date yanje. Ariko ryari sanga nabishyize kuri stati sindi nta muntu wimo yarabitse.
Ego kumbere nubwa mbere ubikore bari kubikorewe na Mortem ni gijambo rimwe kuri Mortem.
Birangiye cyane. Abakunzi ba more time na more time vrema ntangwe kwanza shimire CEO ari hose yubaho Kook K
yego
vrema ndajyo sinumva ko no yivuga ntakuri nakomera no yivuga kuko
urumiwe muri ma
ndumiwe musanzwe Kook K musanzwe yaza kukazi yashika yinjira bonjour cyayirenganira ntabindi nta akazi kameze gute kagenda fresh akaca yigira nta bintu twapanga nta birefu ndatanga
ubaza ko yakugirira surprise nki
nta mu mutwe nta nivyari biri
yaje niba tari banga fiza kujimya kinga
fiza ku 22 ans
cyari mu piti ku ye
bega no fiza na wewe ku post yawe ugaragaza ko uzofeta anniversary yawe dimanche bonzo yibandanya cyanke yabana
cyangwa tusubivamo
sino bivamo kubera icambere ndatangaje nibi kandi icyakabiri nuko naye ko ndana ndiyumva ati foko nabajama ko twutwo tubicara hamwe nkuko bandi babikora nanjye nkabikora uko je uko
yego iyo kabimenyeshwa ikintu cy'ambere ugikora no musitikoze ko nicara
iyo nkabimenyesha sha kameme nari ko afuma nambara ikoti basi
yes kumbe nakengeneye kumenya umuntu yamubeshi no munsi ikintu ugiye kumukorera mbega bizogenda gute watubwiye yuko ugiye kugira iki sinavyo bise neza wavuze ko ugiye kugira
iki sha kumwizera ku mama apu ndi bazaba bizongo
nawe si undi ni oli
reka tuvugane na oligato oli ubwo buhinga wakoze kugira ngo Freeze ntamenye ikintu nakimwe uvuga bwinjije gute
Ya fizi n'umugenzi wanje dukorana akazi kenshi. Rero no musana namubwiye ati tuzafise umubosa azakoduhya diri tuzokora dimanche twaruhutse. Tugende gukina diri kugira ngo more time nimenye yo diri. Tuje tugende mu jiro dutashe. Kumondera umubosa. Tukoma tuvugana ndatano muhira kwindura. Namubwiye ati ndindi rira hano turaza naza kugutora tujane ko niwe nizera. Ana ko fista dahari. Tiwe niwe waje no munsi tujane ku kazi we dukora diri.
Acha rero niyo yakugoye uri kukimubwira
ibyo bintu. Oya arabizije ko ntakunda ibintu byo guswaganya. Yanyizeye
sample. Ku munsi wemeye uraswaganya.
Oya nyine arabizi. Nawe nyine yabonye ko ari vyiza. Yabonye ko ari vya bien. Eh, nawe nyine yajyohewe yabonye ko ari ibintu by'amateka. More time company iratwitaye urabibona nawe.
Kabisa. Iskumbere no kwereka ki batoye wewe kuri ki batatoye wundi muntu.
Ya oya fizi turakundana turagenda na turasangira n'umuntu wanje nyine.
Ariko ufuriza avuze ati wowe kuri umubono ubonye ko atazo turagenda na nawe.
Oya fizi turabikemura naje turabikemura.
Fizi ngo ngaho umbarize kibazo
kwizi. Ariko nawe deja usanzwe utse ngaho utazi ibyo twateguye bien bien. Wewe gani yaraza abantu bahari.
Eh, urubaza abantu bari ngaho.
Ya oya hari habo ntari nzi ko bahari. Nari nzi bake yabari ntari ndabaza.
Ubwo nutangaye mu bandi.
Ya of course ndatangaye nyine. Biratangaje sana.
Wabivugiye hejuru urashobora kumubariza muri kumwe ubunyene. Ati vyagenze gute mubaze neza hamwe akwishura.
Sawa, ori king.
Tumuvugana ukuri ati tuvuganye ukuri.
Sego, ego. Urumujam? Sawa, kumbure duheje akazi sometimes warumbwira ati ndafise mboya twe tuyisangira. Tukayisangira. None gashaho ukuri umujama. Basi kutandiye akara ati harabaza kuba akantu uze gufuma wikawusha kutabimbwiye kandi witwa kuri umugenzi.
Mu bisanzwe abe bita gukora umuti man twakoze umuti. Twakoze umuti.
Fisto. Fisto. Umu cameraman w'umujama yikara kamera. Noho twabiteye ko turavugana yakarambwira ibindi bintu.
Yes, we are going to be in the channel of any company of why? Uyu what is why?
No one in the Guaycona and I cook out.
Why? No, boy. I can't David.
Eh dola mabuje nawe kwa hapa.
Ndahari Ben
kan. Mabuje itwiko.
Ni bien?
Eh biladere. Na jenga ruvuga kujya gakekika.
Sana.
Yes kunko nabibabwiye yes ntibirahera ntibiracanda bacabandanya. Yes uno musi nakubwiye ati muri more time ni ibintu biri fire ni ibintu binovuga bimeze neza cyane nuvuga ni wa munezero akubwiye ati uva kuba boss amuga. Urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane yes kumbere ni ibintu by'amateka. Yes, kumbure sibintu mari mumenyereye. Yes, kumbure urabona ko ari amateka ni ibintu binavuga zimboneka nimwe nuvuga nga mu Burundi sumuntu ari uyumva gute man
ndanezerewe sana kabisa umunsi wacu yadukoreye umunsi ibintu twacha kwanza
etiwafungulie bana none mwema mari muzi ko mubikoreye ujyanye mwema muzi ko mutabikorerwa namwe
ndabwira yadukoreye umuti umubosi wacu yadukoreye umuti tutazibagira kabisa.
Yes, kumbera urabona ko abafise umunezero ni sibintu bari bitize wari ubiziga mana.
Narinzi mana.
Navyo warutse.
Badukora uyu muti mana.
Eh, wapi siwe? Wawe unapigwa miri zero we.
Bana, ah. Eh, miri zero.
Miri zero. Warubyiteze rega mana.
No mu mutwe no bizari birimwe.
Kabisa. Yes. Yes, kumbera ko tuvugane nabandi no vuga. Oh, warubizi wewe. Surprise! What are you
doing?
What's that? What's that?
Imoto.
Zile madoda, nezigwa shakutes. No, forget what's that? What's that?
chono vuga kusani ya alhamdulillah kwa kwa motoka kuchukua kwa moto ya ibi kwa chane kwa ego.
Yes, kumbara kwa nizere kwa urabana kwa bigia kwa rohira nufijanu vizere kia kazi kanyu
chane kwa bigia kwa rohano mngijoro aliki mburi kwa kwa sanga matere tulaya hefe ayuko tulashimia chane kwa boss
umuni sawa bigia ugenaneza chane
chane
kabisa nufuga the big boss kumbara ibi unafzi mvide kute kwanza boss
kakuri kuri tere byorohewe mukore business bien attack bazo mfisi
ibi uravyumvire gute boss
ibi uravyumviriye gira nyana abakozi borohegwe bari kuri tere movement nyene ibintu bimere bien
wabonye umenga nuwo ibaha bayibona avuga ati
kandabagire surprise
ntibe ntavyo bari bazi
ndazi bose barakangutse umuti wafashe
adabire ko turi kumwe na boss kuke aho ni modoka yari abortal company
ya turabona ko ari modoka imeze neza cyane kandi turabona yuko bijya koroha nuvuga muri motam ya skumbere nuvuga the big boss kumbere abakozi bawo mari maze kuvugana nabo
ya abakozi nta muntu numwe yarakizi no nyine nafite kamera ngaha na wari bleu na kino kimwe yarazi akangutse mu bandi
ariko ari umumenyesha makuru yari yagoranye Patrick Page wewe nabonye nari mfise ubwoba kwa babimenya
cyo se bari mu Royal
Patrick Page ndafise kibaza kuri wewe igihe wazanagize amakenga Yes, kumbere Patrick Page giye wazanagize amakenga wari wabonye imodoka mo time
Oya.
Wari wabonye wewe?
Oya, nabonye.
Yes, kumbere so twagize amakenga tubaze ko wavuye ubibona.
Je nawe nabonye, nabonye. Byose navyo narinze.
Wavyakire gute n'uvuga cyango night.
Ibyo mbonye, ndavyakiriye n'amaso yenyu yabonye. Si je nayibonye. Amaso na jewe yatandukanye. Jewe ni jewe, n'amaso na amaso. Kuko hariyo abatabona impumyi. Urumva impumyi ni impumyi n'umuntu.
Ntizigira amahirwe yo kubibona.
Impumyi, impumyi. Ariko
zigira urubuga bw'amaso.
Ariko aguma ari umuntu.
Kabisa.
Na jewe ni nkuko maso. Ndabona. Ariko jewe ngo mari jewe. No ibi ni ibintu bigoroshye kandi ibintu bidashobora no ku gira ariko
byo korosha akazi kanyu muri more time.
Biraryoshye.
Kabisa. Muri rusange bati biraryoshye cyane.
Cyane.
Kabisa ariko kandi urabona ko bijya korohereza mu rwa mukazi kawe je mvuga Patrick Page.
More time TV yari fisi uburyo yunguruza abakozi bayo.
Ariko ngo imoto ari wavuze imoto ngo imoto ngo agiye kuyipiga
ipiga zari zihari hari imoto. Hariho umuduga hariho kuntu turatuyunguruza hari ahantu imoto itari kugenda hariho ubutumire turaturonka
ugapfa ariko
kubera nibgapfa ugasanga hariyo hantu nk'abategetsi bakomakomeye mu biganiro bikomakomeye mu makonferansi akomakomeye mu ma meeting yana akomakomeye imibonano yindi
byagorana ko mushikayo
no bitakunda ko tugenda ni moto turafise pikipiki ya motam tv irahari ariko rero kora tugenda bifise izindi frais de déplacement bakadonga tukipakiza taxi n'ibindi rero ubu ama taxi araheze tugira turonke cyangwa tugira tukoreshe umuduga wacu donc ni muri iyo nzira nuko bigira bigende nibaza ko ibintu
bijye kugegena neza cyane muri more time nige kubwira navuga muri rusanga abakunzi ba more time TV
bakunze more time TV abadukurikirana kuri social media kuri YouTube kuri Facebook kuri za WhatsApp na Instagram nuko gusa ubu tugira tubaha amakuru kumanya kumanya
kabisa
turafite ibisata bibiri turafite kiza cha program ibiganiro ma redaction amakuru journal actualité nije tugiye kubibakorera bagiye kubibona
kabisa tugushimira cyane Patrick Page
cyane Veni.
Kabisa.
Station go hagaruse muri buja HTV.
Kabisa yoyera. Ndagushimira kari bro. Kabisa. Kumbere turaza kuyaga nabandi baza kutubwira mbega bavya kire gute muri rusanga mbega bimeze gute? Bite. Bisawa.
Meze neza.
Wewe ko ndakubona nga uri mu bihe.
Bande yanje. Ndiko bwa ibibishi. Ndagara ibiziza.
Byo muri more fire.
More time.
More time. On time. None wabibonye bavya kire gute kuri rusanga nuvuga muri ku ruhande rwiwawe.
Bon pour moi bon na kantu keza kandi gatunguranye hafa aho ndavuga nti baratwitse
atire bagiye kuduma
ya baratwitse amva bagiye gushya
kabisa yesa kubwira nase kubwira ati hagiye gusha muri mo fire muri mo time ndavuga muri bya bintu nyene unasema
nsamesa
oh unasikia wivuye atakuzia yako bosi arasirika Krista arasirika Krista arasirika
ah hii vitu
Vite. Biraza neza. Mu byakire gute no vuga ko wa the boss yabitwariye bitwaritse nkuko.
Neza boss
Marumu vyiteze nuko yobagira surprising here.
Happy vraiment je nani byo nari niteze. Nari tuko tuje kwifotoza twese.
Nene nka wabayisi prene kumbere ku mutima wa umvu umeze gute umerewe gute.
Merewe neza kubera ashinzuba nizo saka ndi kumubita.
Uyu ari rizuba gusa ati yo izuba rizosira gukora.
Oya je nizuba nitwumvika.
Ora seze. Ati rero izuba bye bye.
Bye bye.
Bye. Kabisa mana ku ruhande rwa bya kirie gute. Na wijya mo tugiye kuyisezera. Ari wabwiye ati ngo ari pikipikira ngo ashinge mucishe kuri doda naho rababara.
Oya muga barabeshe sinabwe naho randayigendera.
Yewe naho rigendera.
Oya. Muga turashima doka rumba zo turi depression ni doka turaryohewe kandi. Cyane.
Gero gero neza cyane. Yes kumbere no vuga akajambo gato no vuga ku barunguzi ba mofire more time.
Turishimye twese.
Eh muri rusange. Tumeze neza cyane. Yes kumbere na ku ruhande wabyakiriye gute ku ruhande rw'iwawe.
Nanje naryohewe cyane.
Bitwerekere ko waryohewe.
Sina. Naryohewe
cyane. Iyo waryohewe bigenza gute?
Ndatwe.
Uratwe dutwengerere.
Ndatwe.
Yes kumbere no vuga wari ubizi ko biza kuba ibino.
Oya.
Niki kino vuga uwabushikiriza no vuga abakunzi no vuga ba more time nivyo mugiye kubemera no vuga ko bigiye korohereza no vuga mu gerekeye akazi. Yeah, ko turabona ko muronsi no vuga imodoka kare muramufisa imoto kumbere iyo haguye imvura eh muramufisa imoto uruko batubwiye
oya mugabo ese atu deplace
eh simoto ya deplace mwene none mwakoresha iki mu deplace
eh imoto
eh uruva wagiye surprise musaza mufisa indi modoka eh buraryohe ayo yindi ni yabakwira
eh
ah mwari benshi
turi Abakozi banyira muri mofire bayibonye muri more time baratangara kwati boss big up sana kumbere uri kumwe na Buja Hit TV uri kumwe na Ben kuri micro yes kumbere behind the camera ni Tuma Jux de la capitale no vuga wa mobeje benshi bemera kumbere tureza kuyaga byinshi reka ibiro biracabandanye mbega bibaza ko bizagwerera gute kumbere tureza kumenya byinshi about ino modoka mbega bibaza ko bayiguza amaheranga na gute mbega bibaza yuko byagenze gute reka kumbere tuje kukurikirana ibiro ukuntu bimeze amahoro nyamwe abayisipline